Ia houa o February ua noa ua fa na e mauai e sekretari pure mo e sekretari ke kabineti a tohi me eiki tahu sila o faha mai hatutuuni me ene afiō I e fatah tokoni ki ono whakataonga e o ene whakanofo Honorable Huakau Meiliku, ko e minister ke kautau a ene afiō. Mo Honorable Fekita Moeloa katoa uto I kamanu, ko e minister ki muri, pea mo e minister ki e takumamata. Na e kumwharei, ai kapineti, mehe aten senare. O kau ki e tūnga whakalao, o e tūtūna e whahoko mai. Ai wharei ki e kabineti o pehe, o kwhepake ai tūtūni ko ia, mo e kupu ni mataha, kupu si I tolu paragrafi A, o e konis tūtone o tonga. Ikai ki ngā tai, ko e wharei whakalao lolo tonga ko e ni, na e hohoa tatau pehe ia. Pea moe ngāhi, whare ki mua I kawenga tatau, aia ku oat me ofis e atense neare ki ofis palasi. Na e whelotoi whakātoa, ai kabineti a neafi, ke awe ai tohi, ko e tohi tari o e tohi na e ma, moe whare I whakalao ko e ni ki e sikei tari o ene afiō. I ene pehe, kua toi whakapapau I mai, e pare mea huaka me riku, ai a kune lotonga I tua pureanga, a ene whalala, ki e minister ki muri, mo takumamata, Mrs. Fekita Moeloa, katoa uto I kamanu. I okulakanga, koe pare mea, Leo leo, e hoko hoko atupe a ene ngā ue whātaha, pia moe minister ki muri ke tari tari, mō whahoko e ngāi whātaha, I e waha a oi pureanga tō ngā mō nū sila, aia, o taki mai ai e tōkoni parehimia o nū sila, Right Honourable Winston Peters, pia moe minister mō ui, Moe kakai oi Pasifiki. Honorable Dr. Shane Reti. Anu sila. Aia tēnā tūta mai ki tongani I hewhia fini. Ka pau utoi ai hau whehui whikau aki moe tūtūni whatātoan koe ni whetūtaki ke ofisi oi palasi. Pea ka pau utoi ai hau whehui O whikawaka mo ngā aue ai pureanga, whetūtaki ki e sekretari pure, mo e sekretari ki e kabineti. Pāpāpāti.